Se nakundaga gutaha ubukwe bakuru banjye na barumuna banjye na bamarume bakundaga kunjomba intoki mu mbavu bankiniraho bati niwe utahiwe baje kunshingukaho twagiye gushyingura umuntu nanjye ndababwira nti niwe utahiwe